UMthandeni uhalalisele abaculi balapha eNingizimu Afrika abathe bayihlomulela iy'ndondo ey'nkulu ama-Grammy Awards. UMthandeni kubeka obala ukuthi ama-Grammy Awards noma ukwina ama-Grammy Awards iphupho lakhe naye. Njengoba UMthandeni enza umculo kuyaziwa ukuthi uma wenza umusic noma ngabe yimuphi, kahle kahle iphupho lakho nje lokugcina ukuthi uthole i-Grammy, ngoba i-Grammy yona award enkulu umhlaba wonke futhi ayikhethi genre ukuthi wena wenza muphi umusic. UMthandeni emva kokuba esethe ukwina i-Grammy iphupho lakhe, ubese hlangabezana nemibuzo ney'nkulumo ephuma kubantu noma kubalandeli bakamaskandi. Eminye imibuzo abambuze yona bathi engayiwina kanjani i-Grammy i-award enkulu kangaka esahlulwa ukuwina ama-SATMA lapha eNingizimu Afrika. UMthandeni ubese yiphendulela wabhutshuza indaba ezithi kade ayivali indaba yokungenela imincintiswano ey'ndondo yalapha eNingizimu Afrika ngoba buningi ubuqhophololo obenziwayo. Waselokhu kwaphuma nje ukuthi iy'ndondo kuyaphiwana ngazo futhi ziyathengwa, wavele nje wayibeka eceleni noma nje wayikhipha ey'ndabeni zey'ndondo zalapha eNingizimu Afrika. Ubesethi laba abangabaza amandla akhe akobe beyinike isikhathi beze emcimbini emkhulu lapho asuke ebhukwe khona, befike bezobamba i-fans uma e-performa bebone kahle ukuthi kahle kahle yena ubani.